Rashka Production. Hal abuur iyo tayo midaysan.
Assalaamu alaykum magacaygu waa Najma Ali fadlan hada codkayga ka heshay like subscribe and share mahadsanid